Sanbonani, sanbonani, sanbonani. It's been a while since I've done one of these videos. Kodwa kunento engihlukumezayo engifisayo ukuthi ngiyibhodle. Yangihlukumeza. So I thought, ake sibonisane. Indaba ye black tax. Indaba ye black tax. Engazi ukuthi sizokuthiwa i-black tax nje kwakwenze njani. Ngiyazi abantu abaningi ngeke baze bavumelane nemibono yami. And that's fine. We can have differing views. Please understand. Ukuthi wena ukhalela ukuthi uyondla wondla umzali. Kunabantu abafisayo ukuthi ngabe banabazali ababondlayo. The fact that unemali yokondla umzali, please understand ukuthi it means okusho ukuthi unayo, kunabantu abakhalela ukuthi bona abanayo, wena unayo. Ave ngayithandi lento ye black tax nokuthi si adopt western ideologies bese siwenza awethu. Into ekuthiwa black tax nje into eyayingekho ikuthi fike nobani kanjani ngoba sekwenze njani angazi. Kondla umzala kaze kwaba isiqalekiso. Kondla umzali kuyisibusiso. It's one thing mangabe uthi sengondla ngize ngondle mhlambe nabafowethu nodadewethu who were afforded the same opportunities as me. That is abuse. That is abuse. Ngoba nawe ngeke uzondla amakhehla nogogo izalukazi eyilingana nawe. Wonke umuntu ufanele abone ukuthi uphanda kanjani. Ngikhalela nje leli lokuthi mangabe sondla abazali bese siyakhala. Woe unto you because ngelinye ilanga nawe uyoba uloyo mzali ofana nomzali wakho namhlanje. Ngiyazibuza ukuthi kuyobe kuyi black tax na mangabe kusefanele kondliwe wena. Asingaqalekisi ibusiso zethu. IsiZulu sithi uNkulunkulu wakho okuqala emhlabeni nomzali. We are so quick to take care of other things and other issues. Ezingahlangene nathi. Sondla amadoda amadala shumayelayo. Tengahlangene nathi. Kodwa wondlile ekhaya. Asingathathi into eyisibusiso kuthina siyenze ibe isiqalekiso. Let's not curse our blessings. Yabona isibusiso esiqhamuka kumzali, asikho isibusiso esipowerful esidlula isandla somzali, asikho. So ukondla uma wakho noma ubaba wakho can never be black tax. IsiZulu sithi umuntu ngumuntu ngabantu. It's one thing if it's abuse. Seku too much, it's overwhelming. And in any case, now ungakwazi ukucreate ama boundaries akho. That's fine. But asingaqalekisi into yesibusiso kuthina siyibize ngento engeyona ezosifaka enkingeni. Power of the tongue. It's not black tax. Kondle ekhaya nje akaze kwaba black tax. Ngoba enye tax asinayo inkinga yokuyikhokha. Siyayikhokha emasontweni. Siyayikhokhela uhulumeni. Asinayo inkinga. Ake siqale ekhaya. Bengize ngalokho angizile ngokuningi. Ngifuna nje ukuzokorrecta lento ukuthi masondla umzali bese sikubiza nge-black tax. Not black tax. You disagree or agree. Doesn't matter. That's just my perspective. Ngoba, let me tell you. Muxakekile mhlabeni. Ayikho into edlula ukuthi uhambe ekhaya. Unyathela amagcekeni ngeenyawo ukhumule icathulo. Busuya kuma wakho noma ubaba wakho. Uthi ngicela ungibusise. Busuyahamba. Hey. Lalela. Ukubusisa uma nobaba. Ukubusisa uNkulunkulu mveli inqango uqobo lwakhe. Amen.